sebenzisa i-commutative law of addition. Ithini ikrwelele lonto. Sebenzisa i-commutative law of addition ukubonakalisa u-5 plus 8 plus 5 ngendlela ezahlukeneyo wandule ukufumana impendulo. Le commutative law of addition ivakala ngathi inzima, kodwa eyona nto iyithethayo yinto yokuba xa uthe wadibanisa nawaphi na amanani, akukhathaliseki nokuba kungeyiphi indlela owadibanisa ngayo amanani lawo, usenokuwadibanisa ngokuthi 5 plus 8 plus 5 okanye uwadibanise ngokuthi 5 plus 5 plus 8 okanye uwadibanise ngokuthi 8 plus 5 plus 5. Zonke ezi ndlela ziza kunika impendulo efanayo kwaye iyavakala. Xa unezinto ezi-5 uzidibanisa nezinye ezi-8 uphinde udibanise nezinye ezi-5, uza kufumana impendulo enye xa uthe wadibanisa u-5 no-5 no-8. Ungazizama zonke uza kufumana impendulo enye. Ngoku bathe indlela ezizohlukeneyo wandule ufumane impendulo. Eyona ndlela ilula ukufumana impendulo phofu masizenze zonke, kodwa eyona ndlela ilula kuba wonke umntu esazi ngoko nangoko ukuba xa uthe wadibanisa u-5 no-5 uza kufumana u-10. Mhlawumbi kufuneka siqale ngo-5 plus 5 osinika u-10, umdibanise no-8 asinike u-18. Masiqinisekise kwezi zimbini ukuba ziza kusinika impendulo efanayo na twatse. Apha phezulu sino-5 plus 8 ongu-13, u-13 xa umdibanisa no-5 asinike u-18. Apha ngezantsi sino-8 umdibanise no-5 asinike u-13, u-13 xa umdibanise no-5 usinika u-18. Ngoko nokuba uwadibanisa njani okanye uwabeka njani amanani, loo nto yi-commutative law of addition. Ivakala ngathi nzima, kodwa ithetha ukuba indlela oyibeka ngayo ayibalulekanga xa udibanisa izinto.